Incwadi ekuthiwa yiLevitikus, isahluko samashumi amabini anesithandathu. Ize ningazenzeli izinto ezingeni nomfanekiso oqingqiweyo, ningaziphakamiseli isimiso samatye, ningagxumeki ilitye elingumfanekiso ezweni lenu ukuba niqubude kulo, ngokuba ndinguYehova uThixo wenu. Ize nizigcine iiSabatha zam, iyoyike ingcwele yam, ndinguYehova. Ukuba nithe nahamba emimiselweni yam, nayigcina imithetho yam, nayenza, ndoninika iziphango zenu ngexesha lazo, ilizwe lininike indyebo yalo, nemithi yentsimi ivelise iziqhamo zayo, nento eniyibhulileyo ifikele ekuvunweni kweediliya. Ukuvunwa kweediliya kufikelele ekuhlwayeleni, nidle isonka senu, nihluthe, nihlale ezweni lenu nikholosile. Ndoninika uxolo ezweni elo, nilale kungabikho bani onigubhisayo. Ndilususe irhamncwa ezweni elo, ikrele lingahambi ezweni lenu. Izisukele iintshaba zenu, zeyele ekreleni phambi kwenu. Nibahlanu nosukela ikhulu, nilikhulu nosukela amawaka alishumi, zeyele ekreleni iintshaba zenu phambi kwenu. Ndonibeka, ndiniqhamise, ndinandise, ndiwumise umnqophiso wam nani, nidle amahasa, nikhuphe amahasa endaweni yokudla okutsha, ndiwumise umnquba wam phakathi kwenu, ningadimalelwa ngumphefumlo wam. Ndohamba phakathi kwenu, ndibe nguThixo wenu, nina nibe ngabantu bam. NdinguYehova uThixo wenu, onikhuphileyo ezweni laseYiputa, ukuba ningabi ngamakhoboka awo. Ndazaphula iidyokhwe zenu, ndanihambisa nathi ngqo. Ukuba nithe anandiphulaphula, anayenza le mithetho yonke, ukuba nithe nayicekisa imimiselo yam, ukuba uthe umphefumlo wenu wadimala ngamasiko am, ukuze ningayenzi imithetho yam yonke, nesuka nawaphula umnqophiso wam, nam ndiya kwenza oko kuni. Ndiya kunivelela ngento ekhwankqisayo ngesifo sephepha nangecesina ephelisa amehlo, eyethisa umphefumlo. Nifumane nihlwayele imbewu yenu idliwe ziintshaba zenu. Ndonichasa nina ukuze nibethwe phambi kweentshaba zenu. Balinyathele abanithiyayo, nisabe kungekho unisukelayo. Ukuba nithe anandiphulaphula noko kungako, ndokongeza ukunithethisa kasixhenxe ngenxa yezono zenu. Ndolaphula iqhayiya lamandla enu, izulu lenu ndilenze libe njengesinyithi, ilizwe lenu libe njengobhedu. Agqitywe ngelize amandla enu, ilizwe lenu lingayivelisi indyebo yalo. Imithi yelizwe ingavelisi iziqhamo zayo. Ukuba nithe nahamba ngokundichasa anavuma ukundiphulaphula, ndosondeza kuni isibetho kasixhenxe ngokwezono zenu. Ndinithumele amarhamncwa awonihlutha abantwana benu, aqwenge neenkomo zenu, anenze nibe mbalwa neendlela zenu zingahanjwa. Ukuba nithe anavuma ukuthethiswa ndim noko kungako, nahamba ngokundichasa, nam ndohamba ngokunichasa, nam ndinibethe kasixhenxe ngenxa yezono zenu. Ndonizisela ikrele eliphindezelayo impindezelo yomnqophiso. Nokuba nihlanganisene emiziyenu, ndothuma inyikitya yokufa phakathi kwenu, ninikelwe esandleni sotshaba. Ekuwaphuleni kwam ummiselo osisonga senu, abafazi abalishumi bososela zikweninye isonka senu, basibuyise isonka senu besilinganisile, nidle ningahluthi. Ukuba nithe anandiphulaphula noko kungako, nahamba ngokundichasa, ndohamba ngokunichasa ngokushushu, ndinithethise nam kasixhenxe ngenxa yezono zenu. Nidle inyama yoonyana benu, nidle nenyama yeentombi zenu. Ndozitshabalalisa iziganga zenu, ndizigawule iintsika zenu zelanga, ndiziphose izidumbu zenu phezu kwezidumbu zezigodo ezizithixo zenu. Umphefumlo wam udimale nini. Imizi yenu ndoyenza amanxowa, ndizenze kube senkangala iingcwele zenu, ndingalivi ivumba lenu lokuthozamisa. Ilizwe ndilenze mna kube senkangala, iintshaba zenu ezimiyo kulo zimangaliswe lilo. Ndonichitha-chitha phakathi kweentlanga, ndirhole ikrele lam emva kwenu. Ilizwe lenu kube senkangala, imizi yenu ibe ngamanxuwa. Liya kwandula ukwaneliswa ziisabatha zalo ilizwe, yonke imihla ekusenkangala ngayo. Nina ke nisezweni leentshaba zenu. Liya kwandula ukwaneliswa ziisabatha zalo ilizwe, yonke imihla ekusenkangala ngayo. Nina ke nisezweni leentshaba zenu. Liya kwandula ukuphumla ilizwe, laleliswe ziisabatha zalo, yonke imihla ekusenkangala ngayo lophumla oko lingakuphumlanga ngeesabatha zenu ekulihlaleni kwenu. Abasele kuni, ndongenisa iinyungu ezintliziyweni zabo emazweni eentshaba zabo, bagxothwe kukurhashaza kwegqabi eliphethethwayo, basabe ngathi basaba ikrele, bawe kungekho obasukelayo, bakhubeke omnye komnye njengabaphambi kwekrele, kungekho obasukelayo. Anisayi kuba nakumisa phambi kweentshaba zenu. Nobhubha phakathi kweentlanga, ilizwe leentshaba zenu linidle. Abaseleyo kuni bongcungcutheka ebugwenxeni babo emazweni eentshaba zenu, nasebugwenxeni booyise bangcungcutheke benabo. Ukuba ke bathe babuvuma ubugwenxa babo nobugwenxa booyise ngenxa yokumeneza kwabo abameneza ngako kum, nangenxa yokuhamba ngokundichasa endathi nam ndahamba ngokubachasa ndabasa ezweni leentshaba zabo, kanye ukuba zithe zathobeka iintliziyo zabo ezingalukanga, ukuba bathe bandula ukweneliswa bubugwenxa babo, ndowukhumbula umnqophiso wam noYakobi, kwanomnqophiso wam noIsake, kwanomnqophiso wam noAbraham, nelizwe ndilikhumbule. Nelizwe liya kushiywa ngabo laneliswe ziisabatha zalo, xa kuthe kwasenkangala ababakho kulo baneliswe bona bubugwenxa babo ngenxa enokuba bawacekisayo amasiko am, nomphefumlo wabo wadimala yimimiselo yam. Kanti ke noko kude kwanjalo babasezweni leentshaba zabo, andibacekisele, andididimale ngabo ukuba ndibagqibe, ndaphule umnqophiso wam nabo kuba ndinguYehova uThixo wabo. Ndonikhumbulela umnqophiso wam namanyange endiwakhuphe ezweni laseYiputa phambi kweentlanga ukuba ndibe nguThixo kubo, ndinguYehova. Amen.